Kwesinye isikhathi abantu banokufisa ukwazi ukuthi ingabe inkosi uShaka yayinomfazi na. Impendulo emfushane ithi inkosi uShaka kaSenzangakhona ayizange ithathe umfazi empilweni yayo. Kusolakala ukuthi lokhu kwabangelwa isimo esibi sengqondo ngomshado esavela njengomphumela endleleni embi ayebona kuphathwa ngayo unina ngesikhathi esakhula. Waphinde waxhashazwa kakhulu ngenxa yokukhulela ngaphandle kwesizwe sakubo futhi ngaphandle kukayise. Zonke lezi zigameko ahlangabezana nazo empilweni yakhe zaba nomthelela ekutheni angathathi umfazi. Kodwa-ke umlando okhulunywayo uyakuveza ukuthi wayelala nabantu besifazane kodwa ukuthi sebekhulelwe abanika umfowabo umbhande. Ikhona ividiyo esiyenzile lapho siveza khona igama lengane yakhe okusolakala ukuthi yafudukela eSwazini. Sibonge ukusiboleka indlebe. Uphinde ubuye futhi nangokuzayo.